Wewe kijana, wacha kunijibu, unanijibu kama nani? Kama umeleta kisirani kwa hii mkutano utoke.
Raila Amolo Odinga. In full realization of the high calling, assume the office of the People's President of the Republic of Kenya. So help me God.
Naomba radhi hakika.